izangoma zithu zasaqeda zaphuma sasibetha amashopu amabili elimhlophe nelimnyama zithu ziyobhulela abantu ngobulawayo. Utshela yimi sayona saluza amakhilo namakhilogramu ngoba sithi siyazinda sathi sona sithandazela abagulayo. Kuze kwafakazenye indoda engafuni ukuyiqamba ngegama ngoba ngisesaba isithunzi nodumo lwayo yethu yawuza umfutho wabo fana. Phinde kube mnandi la emculweni manzi yonke ukuqhamele amadoda ngenyembezi. Ithi ngirasa ngiphezulu upstairs 99th floor fana ngibethe intombi esinhle negirls out usiyongixolela ndoda lami emfundo empempele. Qhingalisa njengephupho kula mantombazane ethi asibambisaneni bantu bakithi sigiqe nalo itshele ntaba lingazeli sikhulele kule ngoma. Muthi uphuma ngengoma ngoma iphuma ngomuthi uyasusa lonke ubandlululo nezodwa kwelakethu. Ndaba ngoyifakaza semfile mina siwe ngomo ngoba vele phela sengazobetha isekwe intombi yamele ukushisa kwelanga kithi esikhalangeni. Yithi selibaliwe ibizo laphelela buthi wena kwakho nje sungafaka isignature nawe kwesala kwebufakazi phela ukuthi naye wawukhona wafika wasibonela.